The best part of raiding up dead people in your heart.
Hey Sal, you know we have to do this project for Ricky World, right?
Yeah. Well, what about it?
Well, do you have anything for it?
I mean, got this book about Vikings.
Yeah, what's the book say?
It says they did a ton of bad things, but I don't think that's true.
Why not?
Vikings were good people.
You sure about that?
Yeah.
Yeah, then prove it.
Alright, I will.
In the first clip, we will see the stereotype of Vikings, and in the second, the real Vikings. And here we see a Viking rescuing a fellow Viking's pet out of a tree. And here we see Vikings fighting the Kraken. And here is a Viking rescuing somebody in need.
See what I told you?
Yeah, you're absolutely right. Now I know that Vikings are great people.
Da 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 da